I be fucking with her baby daddy, cause he fuck with me.
Baby daddy, 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 baby daddy